nyase se ogusu akraim abrenya abrenya yebawo nchanya ye niso kese pa ebise nyankopon amaye na foforo amaye nkwa eno krese yen atiasefo eni bi nyame aye ntimnu mienu abrenya tinyame asem mpo eno ma twa ehun nyina ehia a yehu no ewesi nyame aye ebise da hotiase yewo nkwa na emuno ani yewo ni daso hallelujah dede enchia kese pa ifi ready Christo ho e de probi bia afeso se de enchia ifi ye papa ho Reverend AA Jete e ho de probi bia associate pastor Deacons and Deaconesses ani asafo mpanyimfo nyina obia de enchia sonko e de ba monchen enkanka ya sore ma St John Baptist Church for ayo aye primary school masi ani Christo asafo nyina Aviso Ghana Baptist Convention obi bia ya de chia so nko e ba mu nchan na ansana nyame aseme ba no me bese ye bo mpa ye kakra na ye de juma die no so so atraso ye bo mpa ye oya mutumfo ye do wase ye shewo ni munyam e wo kwa so so obi so oni ye di ni ye eno mu atwa mu nyina chia nko no abrene abrene na wasema e ye nkwa e ba ye nchan ye siesie ye hunhun a peer when a beam, a mere two and a money as well. When you may unnecessary at that room, they are passed a wassam on mapper. This a beer in tea or smano. The sersam a wassamano, and ye would more pants from Bosso, wassam ACCA, from impugn money, near from way in our mound, and me any that swap, and me and pa. Ne ain't say yard away in hand. Ya bra boom, or mine, if you are self an enemy. That was a diminity. Amen. Odofo enenso so ye hwe adie bi kakra se ye hwe last week na me ba wonchen e kwan e befa so a ye yi ehu afri ho no na ye di gidi ahye ho no na ye hwe a gidi e ye adie ehu ye pi ntina enenso so nyame am ye kwanya se ye nka ho asem ye hwe gidi na se ye gidi no ye ma na nyinya na se ye ma ye gidi no afri baako akomienu hallelujah and this our here brother from us building up our faith na you say last week na gidie ni ehu asema kan ehu no opi wo say ehu ese nyoma na gidie so so eno ene ye ye da so ene ne timi ma bibia ye ye hallelujah na ene dey say you hwa na kama ni kosi nyina ye first john chapter 4 verse 18 a na ehu say eye odo a eye pepepe na yi ehu nyina edifri ho no na afi zo ehu o Matthew 22 verse 37 to 39 se ye rade Yesu Kristo e ka nsem bibri ye de kire e fa odo ho e ma yinya e ho ntiase na ene dey Hebrews chapter 11 verse 1 na ye kan no ene so ye besa sisi biem na ye sisi no ye de ahwe faith no na yɛde aboaboa ho ama Nyankopɔn ne mu nyam so so ada ni hallelujah na yɛhwɛ a Hebrews chapter 11 verse 1 no ɛna sɛ wo kan Hebrews no nyinaa ɛyɛ adeɛ a ɛmu ɔdu yie na pɔmpɔnso a wɔso deɛ ma mene kankan wɔ ano kwan no sɛ faith shows the reality of what we hope for, it is the evidence of things we cannot see. Hallelujah na wohwɛ a gyidie ɛyɛ adeɛ a ɛkyerɛ yɛn anaasɛ ɛmu yɛn anidasoɔ anaasɛ ɛyɛ adeɛ a ɛkyerɛ yɛn sɛ nneɛma bi a yɛhwehwɛ anaasɛ ɛkra pɛ a yɛne nya nhunuiɛ no ɛda adi ɛwɔ kwan so no so hallelujah na wei ɛyɛ adeɛ a Hebrews ɛde kyerɛkyerɛ faith mu yɛhwɛ definition a yɛbɛtumi akɔ dictionary mu ne yɛnya definitions bebree wankasa koraa bɛtumi adifine no sɛnea wɔsi apɛ sɛ adeɛ a wonya mfoni muyɛ na wankasa wode owura hyɛm hallelujah na yɛhwɛ a anamontu a ne nyankopɔn tu ɛyɛ gyidie anamo ɛfiri sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa yɛfa nyame asɛm na yɛpɛnsɛmpɛnsɛmu mpo nsɛm bi ɛsisi yɛ a ɛyɛ nnoɔma akɛseakɛseɛ a yɛn ankasa yɛnyɛ mu no yɛde awura to so na yɛde tu anamo na saa kwan no so so no mpempii no ye mu se anidasuo kese wo na awade kese yesu esisi hallelujah nti we ene ade a ye ka kakra bi ade afa ye gidie mu na ye hwe se ye nyini wo gidie ma na se how we build up our faith in him ye de yesu kristo ensem yo ka ye ebe ye emfanto mu ana se ye be hwe emfanto mu bi afi asem a yesu kristo e ka ye hallelujah na je se ye gidie na ye wo no e wosi abrini abrini na ye nyini wo mu na ye ko no ibehu ensem bi a yesu kristo oni na suafo ana se oni na chidifo no e ko no esisi ye pi na nyankopon enam ne nimunyam so e de bo a omo e ma omo na muntuo nso so esisi pi hallelujah na ye hwe asema yesu kristo ka ye e wo Matthew chapter 7 verse 24 say anyone who listens to my teachings and follow it is wise like a person who builds a house on a solid rock hallelujah enti se hwe emfanto hu we ya ana se nsema yesu kristo kan ya wo kire yen se obi bia wani nipa ba akokro amfiri mu obi bia otie ono yesu kristo ensem na odi tu anamo no sa nipa no oyo obi a oy special ana se oyo obi a wode na asem ana se wode ne kra nipa dua nyina asi onyankopo asem so ewo kwan so so he is like a person who build a house on a solid rock na yehwe se obi asi no dan ewo solid rock so a na che se eno ma bebre ebetimi asisi emframa befa emframa no ehye befa ensuo beto eno ma etimi bubu dan nyina ebeda di na enso so no esan se wosi ewo bota so nti no ɛdan ne yi sa ana yɛde ɛtoto obi a wotie yesu kristo enu asɛm anaasɛ wodi bible mu asɛm ɛyɛ adwuma saa bɛbɛpɛ ɛna ɛtumi ɛde nipa a wɔde nyame asɛm yɛ adwuma ɛtoto enti abrɛ a yɛsiesie yɛ ho na yɛhwɛ sɛ yɛgyidie bɛsi pi no saa nom awei ɛwɔ se yɛhyɛ no so na yɛhwɛ a yɛ kristo som abrabɔ yi ɛyɛ gyidie ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ paramount anaasɛ ɛyɛ ki ɛyɛ adeɛ ɛhia paa wɔ mu ɛwɔ kwan so mbo so ɛfi sɛ gyidie ɛna bia mu yɛbibibia yɛyɛ bia mpo abrɛ a yɛni anidasoɔ abrɛ a ɛwɔ ahoɔhia mu te sɛ mmerɛ a ɛwɔ mu yi abrɛ a yɛpɛ yɛn mpaboɔ ano yie bi no ɛyɛ gyidie ɛna ɛbɛtumi aboa yɛ na sɛ yɛhwɛ adeɛ bi a ɛsi wɔ hebrews a anaasɛ hebrews nsɛm bi a ɔka kyerɛ no ɔde hyɛ yɛ nkuran a ɛyɛ hebrews chapter 11 wɔ bi mu a verse 6 na ɔse and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Hallelujah. Enti ye Kristo suma prabo ni nyina gidie ya dia emu nya. Eno na be boa yen ebukura ye hwemre ewo mu. Ah. Mekoso aka ne dana da. Nipa bebre e hye ba bi se ya bom pa ye ya akonche so so no. Yenyanya anu yi enkankan ehwe no ma etwa hia ewo ye musisi ya na eso so no Hebrews maya tie sisisi ya se se ye gidie no eya ade a esipi ana se ye gidie ni esipi a ye ntimi nso nyankopon ni na se ye nso nyankopon ni a eno ma ye hwehwe fu nyankopon ho no ye sanka na afi so no ewo se ya koma ye nipadua ni ye bibibia na ewo se ye sinsie eno kre ana ye de hwehwe nyankopon hallelujah enti gidia na mo na ye tu no eye se ye nu yesu kristo e nante e wo kwan so ngo so na ne nsem odi egu akwan mu no eno so so ye de ye adwuma ama na nimu nyam as e de de wi enti yame ate ase se abrabo aye bo nyina no eye gidie ana mo ntu na se gidie ni ma ye ntimi enso onyankopon ani ema ne ye yi se gidie ni ma empire aye bo ana mo ntu ye tu nyina aye kwa gidie nokrɛ na yɛsɛ di nokrɛ ma nyankopɔn yɛde n'asɛm nyinaa ɛtu anamo yɛde yɛ ho anaasɛ yɛde awerɛ nyinaa ato n'asɛm so na yɛde tu anamo ɛno ɛna bɛboa yɛn ɛwɔ kwan so nko so hallelujah enti sɛ yɛhwɛ Hebrews 11 ne nyinaa yɛhu biribi te sɛ hall of fame yɛbɔbɔ mpurofoɔ bi din ɔbaa bi kura mpokura yɛhu no te sɛ ɔbaa yi nanko yɛ dwamamoni anaasɛ wɔ ne ho ntene anaasɛ wɔyɛhyɛ wɔ ne bibi sɛ prostitute ma me mputi ne da contest yet me was a sunny permunina in the hall of fame, your bomb with him, about the same a giddy animal mutu yet, and then no cray our money and coupon anti eighty and my young coupon also a show money with him. Hallelujah. 11:6 in a catcher, Hebrews 11:6 in a catcher. And what put your pee? Sir, minum, you know, and I'm my 18 in a. I was seeing me a giddy a sippy. Na didi a yani yakobon etu no ye tie na asem na ye de ho atoso no na enu so so ebo yi ama ye mpae bo anu yi aba ama bibibia yani yakobon na ma ye hwe nyina ye nsaka haleluya enti si ye hwe bibia si ye kase ye didi akura na eye ye di firi ba ko ene ko mienu ana se ye bitu me kase ye process eye ade a abreni abreni na ye si si ye hwe abrabo ma wo kase wu si dan a abefa processes be dream ebokura no kwese oyekwa abefa processing e wose wo fa afon wa dial number na ne eka ho bia wa ya ka ho sa pepe na se gidie no ye bese ye gidie si pia na se bese ye gidie yini a e wose e fa process pii mu na se ye nkakra kakra e firi ba ko na e komienu na ye nyini pa wo na etime agina na de ma ye ra ni yakopo na se ye be bibia Sadie we ese etimi etenetene abre ne abre nyina yehwe Romans chapter 10 verse 17 o say so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Hallelujah. Enti ye gidie nyina ye abra abre ne abre nyina ye tinyame asem ye tinyame asem na nyame asem zo a ye tie no ana se ye te no e wo say ye ade a ye timi de tu akoma so ye de tu akoma so so ne ye tu ana ma And this is one thing I'm here to say. I'm here to say about the Bible. Nye nkuwa kachira. Nye nyankopon na nkasa na asem a wode na didi a kirew. Efa enom atwa ehu nyina ahia. Nye wode na didi a kirew. Ewo da yesum. Nye wode na didi a kirew. Ewo waadwim ni wa huni mu nyina. Ewo se eya ade a abre ni abre na utie na de to anom. So enti no obi a wotie nyame asem ana ase nyame asem no didi na efiri mu ba no wotie no na ade tu ana mo ana ase wonya mu nti ase okwan so go so na wodi aye enom anyina ama ahye nyankopon anim nyam haleluya enti se wotie nyame asem no eya ade e osho continuous abre ni abre nyina no e wose otwe be nyame sembo kura amre ye wo mu a e mo ye din na wo hwehwe ti se bia wo sofo wo hwehwe wo teacher ana se obi a obo ama ogidi anyini no wo hwehwe na wunya no ana se no mama ya den se nka nka na tete no ana se America kra etwe mu no obetimi kra fa fon na de afre no ebetimi amba se ba bia ebi mu wo no omwa hu ahiam credit score mu ni bu na enso so no esan se wa kasa wo bible na nyakopon wo soso ben wo no e wo se adwene adwene nyina no no ma bia bia kwansi die bia wi firi ho no na o ma nyankopon asem e ben o haleluya na ehwehwe mu amia hu se ewiase ewe ade bia obusu a wo ye bia wo ba ye expert ana se wo be hu mu yi ana se wo ye kuni e wo mu yi enti ensem a obusu ka ne da bia ne da bia no e ya ade a eno ana ye ensem a wo de nam enti na hu bia se wo bie na no na ansem a wo ka no e ya ade a no ma hia na se ya de media e wo se wo mu se e ya ade a da ne da bia wo ye nti abeye part of the person na se abeye ni su abeka no nti abra ye di yankopon asem no ye pension pension ma na se ye bie ne ye ye mu nti ase ne ye ma yankopon kwa na no so aka se ho e ya ade a abeye ni su na ansem bi e ka wo mu so so etimi fa e ma ne ye ya ye dia na ye hwe nsem bi soso a esiye na ano ehye na eboni pagu e wose menu mienu ye hu e wo kwan so ngo so ni ditu anamo se yesu kristo oni na suafo no nam na ensenjeni a wo ye na ensem a wo ka ano edu emu edu no na esuafo no hu se da bi omugidie na nya sipi na ne yewo so mo sere ne yakopon buo mo se yehwe nyame asem na eduru ba bi a ensem a yeka no ano ahye se yehwe bible no ma nyame enu asem no wuntimi nyi baako mfiri wuntimi nka sɛ okay me fa abc ni aka ni nyinaa me de to nkyɛn na emu ni nyame nu asɛm ɛyɛ bible mu nsɛm ni nyinaa enti eduru baabi kura na yesu kristo timi ka kyɛ na suafo ne sɛ ɛwɔsi etimi de bɔne kyɛ mpempi anaasɛ emre pi na saa nsɛm nyinaa akɔyɛ deama na ekyidifoɔ no menu bi nso so abrabɔ mu saa na betimi ayɛ wohwɛ a obi betimi de ato ahu nyahiam anaasɛ ɛnyɛ betimi akɔso a ano ɛden nanso so no ɛnsɛm a nyankopɔn ade atintim anaasɛ wɔka akyerɛ no ɛwɔ sɛ saa aberɛ pɛ ne ɛdeto ano no ɛwɔ mu yie sɛ yɛhonam dua ɛbɛtumi ne adi asie deɛ sɛ yɛhonam dua mpo bɛtumi aka akyerɛ sɛ daabi asɛm wei deɛ wosu yɛ nnipa sɛ wɔadi w'atam a kɔ ne kɔdi ne bi ɔbɔ wɔ som a kɔbɔ ne bi wɔfa w'adeɛ a akɔgye anaasɛ wo ne no nyɛ ne dededede na mmom no sɛ wohwɛ nyame asɛm no deɛ a na wɔkyerɛ yɛn sɛ yɛabrabɔ nyinaa no yɛmmɔ no pɛpɛɛpɛ te sɛ kristo ɛfirisɛ yɛn yɛyɛ kristo akyidifoɔ na wohwɛ ayakayakadeɛ a yɛde yesu kristo faa mu a nanso so wɔammi n'ano wɔanka biribibia na saa noma wei nyinaa a yesu kristo de bɛyɛ nsɛ n'ahoman no na ɛwɔ sɛ yɛtumi de tua no ho na ɛno ɛna meme ahwɛ adeɛ bi a yesu kristo akyidifoɔ no kaeɛ sɛ wohwɛ luke chapter 17 verse 5 na ɔse the apostle said to the lord show us how to increase our faith na wohwɛ luke 17 no nyinaa na yesu kristo ɛne ɔmo anante wɔkyerɛ ɔmo a na mo a wɔsɛ ɔmo tu aberɛ a obi de bɔne abɔ ɔmo so anaasɛ bɔne ɛtu ɔmo ka no ana mo a wɔsɛ ɔne ɔmo tu nsɛnkyerɛnne a yesu kristo yɛɛyɛ na asuafoɔ ho dwiri ɔmo na ɔmo mu sɛ ɔmo gyidie no yɛ nketenkete mpo koraa yesu kristo mɛtumi koraa ka sɛ na ɔmo nni gyidie no bi koraa ɛfiri sɛ duru baabi yesu kristo ka kyerɛ ɔmo sɛ sɛ mowɔ gyidie ketewa bi te sɛ sinape abɔmpɔ a mobɛtumi aka akyerɛ bepɔ sɛ ɛntutu na ɛbɛtutu enti saa nneɛma bɛyɛ nyinaa kɔɔ so no ɛna na ɔmo srɛ yesu kristo sɛ ɛneɛ ɔnyɛ deɛ ɔnto ɔmo gyidie mu hallelujah na me ne wa mmienu ɛwɔ mu sɛ yɛbɛsua nyame asɛm yɛbɛnya mu ntiaseɛ de bɛbɔ abrabɔ a wɔse yɛde bɔ nanso so yɛduru baabi a ɛsiane sɛ yɛhonam dua ne yɛhohom abere no abere yɛdi apraprɛ no na ɛwɔ sɛ yɛsrɛ yesu kristo sɛ ɔnkyerɛ yɛ sɛne ɛbɛyɛ bɛtumi anyini wɔ yɛgyidie mu yɛde ahobrasɛ kwan so na ha nso so ɛnɔma a wɔse yɛte aseɛ yie ɛne sɛ yesu kristo sɛ saa mmerɛ wɔ ni yɛ nkyɛn na mmom no bɔhyɛ a wɔde hyɛ yɛn a ne nyinaa wɔ n'asɛm mu sɛ wɔkɔ na wɔnnya yɛ nyanka wɔbɛsoma akyitaafoɔ bi ama no aba yɛn nkyɛn ɔno na ɛbɛkyerɛkyerɛ nnoma mu ɔno na ɔbɛboa yɛn saa mmerɛ wɔ mu menu mmienu obi a ɔyɛ yɛ boafoɔ wɔ kwan soronko so koraa ɛyɛ honhom kronkron enti na abere ne abere nyinaa nyame asɛm no ɛkoraa ɛhyɛ yɛn kuran sɛ yɛma honhom kronkron no ɛnhyɛ yɛ ma na yɛnni yɛ honam dua yi so enti sɛ yɛgyidie a yɛpɛ sɛ yɛbɛnyini wɔ mu na nsɛnkyerɛnneɛ si wɔ yɛn mpaeɛbɔ akyi yɛtumi anante ne mpo ɔmo a wɔtan yɛn atena se wɔ asomdwom no sɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ a na neɛ yɛbɛhia nyame yesu kristo anaasɛ nyame wɔ kronkron wɔ yɛ abrabɔ mu wɔ kwan soronko so ɛfiri sɛ yɛmmerɛ mu sɛ honhom kronkron nka yɛn ho a biribibia ne hɔ a woyɛ bia yie aberɛ a ɛnoma mu ayɛ hye aberɛ a nɔma mu ano ayɛ den ɛhu abɔ nnipa aberɛ a nnipa asisi ne nua na mpo koraa ɛnoma bi bɛtumi afa w'akwan mu a wowɔ ho tumi sɛ nnipa no koraa wobɛbɔ no ato baabi anaasɛ wobɛtumi akunu koraa firi wiase no ɛno wobɛhia onyame honhom na wɔakyerɛ wo wɔahyɛ wo nkuran wɔasiesie mu wɔaboa wo ɛwɔ kwan soronko so enti ɛne da yi onua dɔfoɔ neɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ ɛyɛ yɛgyidie no mu a yɛtu a ɛno ne adeɛ ɛhia ɛfiri sɛ gyidie nim a sɛnea medii kaakan hebrews 11:6 no wontumi nsɛ onyankopɔn ani ɛfiri sɛ nyankopɔn a ɛno ne nam no sɛ yɛbɛtumi mpo ne nanante wɔ nokorɛm na wɔse yɛnyɛ ɛni ɛbɛyɛ deɛ a na ɛyɛ gyidie a yɛnyɛ wɔ ne mu wɔ kwan soronko so honhom kronkron a yɛabrɛ ɛho asɛm ana ɛboa yɛn enti me nua dɔfo gyidie ɛhia na yɛgyidie nso so no sɛ yɛbɛtumi ama no asifie anaasɛ yɛbɛtumi ama no nyini ɛwɔ yɛnomu tu ani yesu kristo tu deɛ a nan ye wosa brenya brenya na ye tie nyame asem ana muntu obi a wose di gu akwan na nyame asem benye no e wose di gu akwan na ye di gu akwan no soso no abrenya brenya na ye ni nyankopon di ngita ho se ne honhom konkron no emoye na eno no kye amrase a ye wo ye ma nyankopon ate ase se ye ni ahoden bi a nyemum no se ne honhom no ba ye so a ye betimi ayen sentreni ye betimi ayen adanse difo ye betimi akasa ama noma eboye hu no soso no asesa enti ene dai enoma wo se wo hye no soso uti nyame asem no e wo se ogitum sempo wa na wo kan a e wo se ogitum e wo kwa so go so wo sofo na e ka kire wa e wo se ogitum million bebra ye fa so a ye de ti nyame asem e wo se ogitum na abra wo ji nyame asem na tum no soso no I was said, "Odi asem no eto akoma so. Ebi se akoma mu siesi ada, akoma mu na no ma nyina firi ba. Wo de to akoma pon so a esiesi wa bra bo. Na bra ye esiesi wa bra bo no so no. Na wo de esi wa akoma kun. I was so many day. You have to put it into practice. Hallelujah. Na abra wo put it into practice no. Ni nyina na wo nyini mu. Enti na se wo hwa obi ye carpenter. Abra ogusu a wo ye adwuma no first year ogunse na adwuma no mistakes kakra wo ho okonyina na wo nyamu experience enti nyame asem no ye dey practice ya na ye dey two na mo no nyina na ye nyini wo mu na nipa nyina ehu se yampa Yesu Kristo anya se nyame wo gunko na tie mu no esiesie na aboye onu adofo ogidi ebetimi esipi ogidi ebetimi anyini enkanka ewo mpempenso ye wo mu abra wo di nyame asem no etu anamo abra wo di atum wo di si okuma pon so na enoma bi ewom bi a wo so tu anamo wo mutu nyankopon o nhira ye nyankopon o moye wo kwa so pon so na gidi a ye ni bia ye ntimi so ne yi no o moye o ntue gidi em se ne ye na suafo no kan abra wo di na ho hum papa no e boye o ye ready Yesu Kristo di Amen. For the four, ye bon pie. The Miasa Mamma Yatia said, see a bon pie da Abraham. Say, bet me, any yammy, any madam, Nadi dear Sophia, or see a serious yammy. Ya bon pie pin, and necessary as yes to him. If we say, Abra ye sisono, send a yes to you to hear fast from the chair, you know, to say, or your balcony will be. Ane otemufu a ntimu agibie emfato mo no so ye kwoso a if you persevere or if you continue to pray God is going to answer us ye bompa ya se ya me se omwo ye no ntue didie e wo kwanso mo so ye nye didie enti onu adofo ye mi ya no ye se ya me se ontue didie mu e wo anamontu ani ni tu e wo kwanso mo so ye bompa ya sa e wo Yesu Kristo onya mutumfo won sema bae nchen ye srew e wo kwanso mo so tu ye gidie if is a gidie ni ma anamontu anu tu nyina no enso ani ye srew so ba boa ye kenye kenye honhom ne mpie ehu ne ni badue mu moni monyam hye enadi e wo kwanso mo so ye sresa no ma we ni ma oma nyina ma atwe hye ye srew fo na nyina enkanka wasafo ma se jos fo ye srew se ba mi ye gidie sipi na ye gidie yihim mi efri adum ko adum ewo gidie mu ewo Yesu Kristo di mu ewo Yesu Kristo di mu ewo Yesu Kristo di mu sami me beso obede nyame ase se bono mo bebra mi nu mi nu ye ntimi emisa ono anga sa ne do buso ama ye wo ya ma ye abra ye die gidie nyina anase ye die re nyina e hye ni mu abra ya re e bo ye mu esa ne do nti wo siesie na wo yi ya re na firi wo ama ye wo mi ehun wo kwan so bo so e wo samre mu ene ya mi asesa e wo Yesu Kristo din den ya mi ase den ya mi ase den ya mi ase e wo Yesu Kristo din e wo Yesu Kristo din se so do mpa ni na ba ba wi e bo mpa o nyam tum fo e do ase e hye wo ni mu nyam o di ene ni mu nyam ka e do ase se na so so wa ka bibia fa gidie ho di ache na wa mi ate ase se o si gidie si pi na ye didie wo kwan so so abrɛ no tu anamu ye srɛ so bɛ ma wo nkonkon na wo ye kaakafo ɔno a medie ni mo nkaakae ɔmo wa ye nkanyankanyae na yin tua na mo e wogidie kwan so mpokura abra ye wo akwukirem anase ye bra ye hia wo kwan so so mi nye gidie wo mu na no mo nyina ini mo ye ye shi wo mo nya e kanfo so oni edi ni ye o Yesu Kristo ni ademinti amen odofo edo bibia se se ne so so matie wo kwan so so e ha so so e ye St John's Baptist Church se ne bi di kan kan ye no. Now, St. John's Baptist Church Association, a Ghana Baptist Convention, I say, now, if you share St. John's Baptist Church, you will come and see a Jeremiah West. But my dear, I say, a bra, a no more a boy, you know, and a social gathering, yes, 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 but my dear, I say, book was worth it, oh, social media, but we be our team, PTA. Now, no more so to Toma. Se uni asafo bia mu a na obenya omodin asoso ne baba na beso se ne bia bi nyina agbogo mu se nyankopon ba na nyankopon ne mu nyam soso adadi mponpon so ewo mu nse obese oni edi nsa woso a omodin aso be frere wo sa numbers bi so ye 0244 525958 bi sense su bi 0244 525958 Yes, so for any number, no, a Reverend A. Gitte, a number, no. I feel so, my sense is to be, sir, who shall you media ye dia, ye a damn you know, some pony, yes, you know, a yellow quadra, a bon on so, and you read, a yamiasum, crudging about chain. Now, I feel so, a head of Cossiada, and a panel, a non clump of paper, and so, a yamiasum about chain, or consul, so, and Paya, a boy, a dear chilling, and say, young coupon. Mwaye na asema na yedi tuwa na mwazuzo no. Na waseye nyane wa mre wumi susu wa yefi ya so. Na afi yoso misandi ya susu yed pastor susu nomba susu atuga. Se ube se unyo nususu idi nsa waswa. Bwomodi ya susu ube fresa anuma wye. Ye 0245-004898. Misen susu bim 0245-004898. Unyankupon unshio mibia. Mibia shalom.
Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap and the running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558-439-868. That's 0558-439-868. Or call 0509-497-700. That's 0509-497-700.
Remember to always wash your hands with soap and running water.
This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners.